Game yao lakini unakula hawa.
Eight, seven, six.